ahụrụ m vidiyo nga hope ọzọ dị mgba ji ọnụ ojii eri ji eriede resi na atụọrụ ya ya hụ akwụọrọ nya ụgwọ tiketi ị ga-eji eje kanada were jeje nweta ọrụ anụ m ajụ onye enyere nwoke nke ọchịchị ihere eme nwoke nke kpọrọ onwe ya gọvanọ ihere eme ya omeghe ọnụ ojii eri ji eriede were si ya hụ ga-enye nyi ego si na dis republic taya mere eze ịgbara jee obodo ndị ọzọ na-arụta na-akwụ ị na nke ndị ahụ empty brain that can't even come up with a way to employ you to give you work to produce employment na obodo ọ na-achị so if you to gbafusie 4,000 youth ole ka adị adị nhewa ole fojirani who will be the workforce ndị igbo leenụ onye na-achị ndị igbo leenụ onye na-achị ndị igbo ego ataa ya igu n'isi o idozilipuo ime ụlọ gị ọ inye m ego visa.